Bugeli uthi ubuwazi ukuthi i-freedom of expressions eyilungelo lakho elibalulekile. Abantu bethu-ke noma ke abanye bethu basebenzisa ubuciko obehlukile obufana nezinkondlo ukudansa njalo njalo. Njengoba sigubha-ke inyanga yamalungelo esintu namuhla sivakashelwe i-Kideology Children Performing Arts abaqhamuka ezola 1 eSoweto. Ake sixoxisane nabo kancane sizwe ukuthi bangobani. Siyabonga ne-Kideology, siyanamukela Kids News ekuseni. Awuke usitshele ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi wazi amalungelo njengomntwana waseNingizimu Afrika.
Kubalulekile kakhulu ukuthi wazi amalungelo wakhe njengomntwana waseAfrika. Ngoba uma ungawazi amalungelo, awazi ukuthi iziphi izinto kumele uzenze. Uyazi ukuthi wena ubuya esikolweni akusilungelo lakho. Kodwa mawazi uyazi ukuthi if uyawazi amalungelo wakho, uyazi ukuthi isikolo yilungelo elikhulu.
Ve isikolo siyilungelo elikhulu ngempela nje ngaphandle kwemfundo, hayi izinto azibukeki kahle empilweni. So iliphi uhlobo lomdanso enilenzayo niyi-Kideology, futhi what inspires you?
I-Kideology, ihlobo lomdanso esiyenza i-Kideology kuhlukene. Khona abajava ipiano, khona abayenza i-hip hop, bese kuba ne-African dance. Thina kodwa manje sizoyenza i-dance.
Ibizwani le dance enizoyenza?
My Africa.
Okay, asakwazi ukulinda ukuthi sizwe-ke sizwe sibone futhi ne-dance yenu enizoyenza. Nizoyenza-ke mase ngiqeda ukuvala uhlelo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Hayi-ke mbukeli, okungapheli kuyahlola. Leli isonto lokugcina sekwethulela izindaba zakho ku-SABC 1 Mzansi for sure. Izindaba ezimnandi-ke ukuthi sizoba nekhaya elisha ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje-ke qhubeka uthokozele uhlelo lwakho. Singathanda ukuzwa imibono yakho ngokuphela kwe-Kids News kwe-SABC 1 nanokuthi yikuphi okulindele ekhaya lethu elisha. Sithumele umyalezo wakho ku-Facebook, u-WhatsApp kanye nakweminye imininingwane ezovela ekupheleni kohlelo. Namuhla-ke mbukeli, sinishiya neqembu lomculo lasezola i-Kideology, kanti basiculela ingoma yabo ethi My Africa njengoba sisenyangeni yamalungelo esintu. Sithembeke ukuthi nizoyithokozela, nisale kahle.
Namhlanje 21st March 1960 eSharpeville kwashona abantu abawu-69 futhi abawu-180 balimela kabuhlungu bedutshulwa amaphoyisa. My Africa,
the right to be healthy,
the right to be heard,
the right to be treated fairly.
children, we are the future.
Bathinta abantwana.
Bathinta ikusasa.
Bathinta ikusasa.
Bathinta abantwana.